get him. Think only one piece on the rhythm. Forward, reload, but I'm digging at your mouth. Let me creep to the hood, chilling. Oh, like a prick, greeting. Women, trying to get a bill, get your money. Swimming, I'm the same boat, I'm with him, I'm winning.
No telling who's gonna start charting, drop a new style like woo doo 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 da 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 da